Then ke uJesu uthi sibuza abantu abaphilayo ukuthi kwenzakaleni South Africa. By the time kuna World Cup la South Africa.
Yeah.
World Cup.
Yeah.
World Cup
2010.
Uma kuthiwa I World Cup iyaqala kusasa 2010. Uma kuthiwa iyaqala kusasa. Kusasa. Today beba celebrate today because kusasa iyaqala. The day ba celebrate kunomntwana sizukulu kaMandela. Sishone on that day. It was the sacrifice. It was another sacrifice. Bayas kethele bona ukuthi bathatha bani. Angithi sukunikile Mandela lento lekade uyifuna. Ufuna World Cup ize la. That's where bambiz bathi una magic Mandela bathi una matiba magic. Yeah. So in magic there it is because it is delivered by the demons. So ke okay, i-2010 iqala tomorrow. Isizukulu sika Mandela sifa today. So uJesu uthi sitshela abantu sibavula amehlo womoya. Wake up.